Hello guys, welcome to the channel and please do subscribe. Don't forget to share my video or my comments foot as well. Uninga comment in comment section. But for today, I'm planning mayelana nomama uMary Thwala. Umama uMary Thwala simazi njengomama oqeda kushiya emhlabeni emavikini angemaningi adlulile. Okunye ke esikutholayo nje okuletha injabulo kuthina siyiNingizimu Afrika ukuthi ke uzobe featured lapha yakwenye yama film enziwe uBeyonce. Itayitli yale film ke siyazi njenge Black is King. Siyabona futhi ke lapha ya i-trailer isherwa uSomizi kuTwitter yayo ke le film. Umama siyambona lapha yana ke ephakamisa izandla zakhe. Lokhu ke kuletha injabulo ethi enkulu kuthina kanye nendodana yakhe uSomizi, and futhi ke kuyimpawu lokuthi ke noma engasekho emhlabeni kodwa usasele kanye nathi lapha emhlabeni, usakhumbula umsebenzi wakhe. Sibonile ke futhi esepostile lapha uSomizi eshera kona ukuthi ke uyabonga futhi uproud ngoma wakhe. Okuyinto ke nanoma ubani umuntu angaposta ngayo leya. Siyakhalalisela mama uMary Thwala, ulale ngokuthula. Please guys, do subscribe and share the video.